Inshuti namwe bagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi tubaramukije muri kumwe nanje irere uri nkuru mu kiganiro twabaza mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turi kumwe n'umushinga ntahe Samuel Ndayiragije asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika ishyirahamwe ryitwa DICOBU rero turaze kuganira ku bibazo biriko biravugwa na cyane cyane ku bijyanye n'amashyirahamwe y'abarundi ukuntu yitunganya reka rero tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe mushinga ntahe Samuel Ndayiragije turabamukije kandi turabahaye ikaze
murakoze ndabashimiye nkuko mubivuze nitwa Samuel Ndayiragije maze ndabashimire ko mwantumiye muri kino kiganiro cy'uno munsi ndamutsa abatumire cyangwa abari kubadukurikirana abakunzi ba Kabaza Web TV n'abarundi bose cyane cyane abari muri Leta Zunze za Amerika je rero nitwa Samuel Ndayiragije nije natanguje ishyirahamwe BDUSA ndongera ndanarirongora hanyuma ubu nkaba serukira nkongera nkarongora imbere y'amategeko ishyirahamwe DICOBU murakoze
yego cyane murakoze uyu munsi rero turaza kuhagarara cyane cyane ku bintu biriko biravugwa ku bijyanye n'ukuntu ishyirahamwe ry'abarundi ku rwego rw'isi ibita Burundi diaspora cyangwa diaspora ndundi iri kwirira irategura amashyirahamwe y'abarundi mu bihugu rero hariho ikibazo cavyutse ku bijyanye n'abaserukira abarundi ba muri Amerika muri iryo shyirahamwe ry'abarundi ku isi ibyo bita organisation pays mu kiganiro ishyirahamwe ry'abarundi ku isi ryagiranye n'abarundi baba muri Amerika muri Canada ekamwe no muri Amerika y'amajepfo hariho abarundi benshi baba muri Amerika babajije ibibazo cyane cyane berekana amakenga bafise bakavuga yuko hari ishyirahamwe irindi rishasha ryavutse ryitwa BDL USA bakavuga yuko iryo shyirahamwe rivutse vuba kandi biboneka yuko umengo iryo rigiye guserukira abarundi baba muri Amerika muri iryo shyirahamwe ry'abarundi ibo ku isi ryitwa diaspora ndundi hakaba hariho rero n'andi majwi twumvise yagiye araca ku buhinga ngurukana bumenyi byumvikana yuko ari amajwi yanyu kuko muravugamo n'izina ryanyu namwe mwidogera ibintu biriko biraba mu nteguro murashobora kutubwira mu majambo make igituma mubona yuko ibintu biriko birakogwa bitariko birakogwa neza canke bikurikiza umuco
murakoze bwa mbere nababwiye mu kwidondora uwo ndiwe nico njeje nkabasaba rero yuko cyane cyane ibibazo no kwishura neza ntakekeranya ari ibibazo bijyanye na DICOBU sanswe ndongora uno munsi cyanke amashyirahamwe nigeze kuba ndongora tugarutse rero kuri diaspora ndundi hano muri Amerika ibyo jewe mbona cyanke mvuga cyanke nagenda mvuga cyanke nagenda ashikiriza ubwa mbere nuko nemera neza yuko abarundi bari muri Amerika dutegerezwa kwitunganya kandi tubikoze neza niho igihugu cyacu cy'u Burundi kizokogorora na cyane cyane kuko ingufu turazifise hamwe rero twozishyira hamwe twogera kure aha sinovuga byinshi ariko dusubiye inyuma mu karaba ingene BDUS nk'akarorero twayubatse mwarabonye yuko twashoboye gushika kure mu mezi atatu gusa twari dufise abantu hafi ibihumbi bibiri bamaze kuja hamwe kandi bakorera hamwe nubwo rero byashitse bikatugora ntitwashika ku ntumbero twari twarabishoboye kwiyubaka nibaza ko nta bantu bidoga ngo twarakumiriwe ngo mwaradusize inyuma ngo kiretse umuntu yikumira nicyo gituma rero kwitunganywa ry'abarundi baba muri Amerika icyo bita organisation pays muri diaspora ndundi ndibaza ko ibyo twashikirije mu nama muheruka kumva ko bagiye barabivuga nibaza ko mwumvise iby'abantu benshi bipfunza si je ndumwe hariho n'abandi kandi n'abariko barabitunganya nabo nyine bashaka ineza y'abarundi twese nkibaza rero yuko ibyo twagiye turashikiriza ibyo twavuze ari ibintu byumvikana kandi n'abantu bari kwakora icyo gikorwa ndabona ko bavyumva kandi barabitahura nkaba rero jewe mbona neza ko tugiye kwiyubaka neza cyane nk'abantu ba muri Amerika kugira ngo aho DICOBU BDUSA BCUSA n'amashyirahamwe atashoboye gushika kugira ngo tuze tuhashike kuko ubu hari ibintu byinshi byagiye biratwigisha mu majambo make rero mu byo wavuze ngo hari ikintu bita BDL USA sinzi ko mwakurikiranye inama zabaye n'ababivuga ntibemeza ko ari ishyirahamwe rihari bavuga ko ari ikintu kiriko kiravuga ni ukuvuga rero icyo kintu cyitwa organisation pays muri Amerika cyo bita diaspora muri Amerika izi nizo kwitwa ntagiye nzi kugera no munsi ibyo byose bivugwa naba ntawo turabona byemanga avuge ngo ikindi je nagikoze nje nagihagarariye muteza kucemera muteza kwikurikira bisigura yuko rero tworindira kubera ko amanama yabaye simake hagiye hari ibintu byinshi byumvira by'abantu benshi nibaza rero yuko hakiri kare kugira ngo dutumbereze ibintu kandi n'abantu bari ko baradufasha kugira ngo twitunganye neza ndabona neza ko nabo bumva akamo baterwa n'abandi nkizigira yuko rero ejo hirya ejo bazodutuma ko abarundi twese muri Amerika kugira ngo twumvikane ingene ishobora kwitunganya murakoze
yego cyane murakoze kuri iyo nyishu ariko rero umuntu agiye kumviriza iyo audio mwe mwasohoye akaca yumva n'ibibazo byagiye birabazwa mu nama yabaye ku munsi wa gatandatu yagirishijwe n'ishyirahamwe ry'abarundi ku isi ariyo diaspora ndundi arumva neza yuko mwebwe muri DICOBU muvuga yuko mwakumiriwe ko mutariko murashigwa mu bariko barategura nk'amategeko ariko barategura nyine iyo organisation pays birumvikana neza yuko muvuga yuko mwakumiriwe niko bimeze cyanke muracyarindiriye murabe nimba muzohamagagwa kugira ngo namwe muje mu mugwi w'abategura iyo organisation pays
urakoze mu byo twashikirije nibaza ko ni nticari gihe cyabyo uretse gusa yuko abantu bitukugora kugumya ibanga cyane ibyo twaba turiko turaganira twari mu rw'abantu bake turiko turumvikana ingene twiyubaka ingene dushobora kubaka ibintu byiza ku neza ya benshi ego nibyo muri audio turavuga yuko DICOBU nk'akarorero tutigeze tujya mu uwo mugwi utegura ibyo bintu kandi nibyo ibyo byo turabyemanga twaranabivuze kenshi nicyo gituma kubivuga no kubishikiriza si twe twenyine hariho n'abandi nk'akarorero ingene uravye ingene twagiye turitunganya urabona harabayeho muri Amerika dusubiye inyuma murabona ivyahaciye hari imigwi myinshi y'abarundi hariho ibintu byinshi byahaciye imigwi itandukanye y'abarundi rero umuhinga wo kuduhuza muri Amerika ngo tube ikintu kimwe dukore ikintu gikomeye nuko ata muntu umwe twosiga inyuma koko tumusize inyuma ntitwoba twubatse ahubwo twoba dutuje guhuhura ibyari bihasanzwe bisigura yuko ubuye ubudasa bwacu imice turimo imigwi itandukanye hirya no hino twese turabona ko ari ikibazo ubu twese tunyotewe ikintu cyoza kitwunga kitwungira ubumwe kikadusubiza hamwe twari tugeze nko muri video yose murane mvuga twari dufite neza ziteguwe twari dufite ingufu zikomeye cyane ku buryo twashobora gukora ikintu mu masegonda twa tukirangije n'ubu rero nta n'umwe atifuza ibyo bintu turipfuza ko dusubira ku bumwe tukagira ingufu tugashika kure rero umuhinga yoza dufasha n'uwoza atadutoranya atavuga ngo wewe nyegera ujya narindire wewe nyegera ujya narindire ibyo rero twarabivuze kugira ngo twerekane amakenga twerekane yuko ikintu cyitwa diaspora cyoza nk'umutaka ari umubyeyi w'amashyirahamwe yose akora muri Amerika y'abarundi muri icyo gihe rero uwo mutaka twese tuhanze amaso turavuga ati ikintu nibwo rukiza rw'abarundi rero iyubakwa ryabyo ingene byubakwa n'ingene bikorwa tutabivuze hakiri kare twoba tumeze nk'aho ndavuga ngo jewe ngo hanje ndahekeje ngo hasigaye ngo ahumwunge twoba twibagiye uruhara dufise nicyo gituma turabivuga kuko tunyote ubwo bumwe ntanze akaro kuri BDUSA kugira ngo isambuke igere hajya ego nivyo twebwe twari imbere turafise amakosa yacu ariko hariho nabandi bantu bagize uruhare mu kwisambura abo nabo urumva baryoherwa nuko abarundi batari hamwe baryoherwa nuko abarundi bari mu migwi twebwe rero cyane tuma dutera kama kuko intumbero yacu kwari gushyira hamwe abarundi kwari kubahuza kugira ngo rero twumvikane nyine kino kintu cyubaka ndiko bo rero tuvuga tuti twarashize inyuma kubera ko ico gihe imigwi yashingwa bavuga ngo bariko barubaka sidikobu gusa nimba mwarakurikiranye hano amashyirahamwe menshi ati atagiyemwo harimo n'abaserukira imigwi atari bake bataserukiwe bisigura yuko rero twebwe kuba twarashoboye kubivuga nuko twabimenye kare ngira ngo n'abandi ngira ngo barabimenye nibaza rero yuko akamo twateye twavuga tuti none ko mwatangiye gukorana kuva mu kwicumi na kabiri hama natwe mukadushyiramo mu kwa kabiri haheze amezi abiri mukorana mukatubwira ko ari umuguri kurabikora hanyuma mugatunganya ibintu tukaba tugeze iyo saha natwe tutazi ibyavuyemo tubaje ikibazo tuti nindagize uwo mugwi nta nyishu tubaje icyo kibazo tuti uwo mugwi uzokora kugera ryari nta nyishu uzoha raporo ndi nta nyishu ninde yamuhaye akazi nta nyishu nindahagarikiye uwo mugwi nta nyishu icyo kintu cyitwa biduwere nindagihagarariye nta n'umwe yigera avuga ati nije ndagihagarariye nicyo gituma rero twavuze tuti dufite amahirwe kubera ko ibyo bintu byose urumva tubifata nk'isaku dufata ko bitarabaho kubera ko yaba byarabayeho haba hariho umuntu yemanga ati iki ndagihagarariye twebwe rero kubera iyi mico yacu y'abarundi tuzinanye tuzinanye ingene dushobora gukora umwe akavuga ati reka nce muri iyi nzira kugira nshike hano nicyo gituma twe tuvuga tuti inzira bishobora gufata twarayibonye imbere y'igihe nicyo gituma turiko turatera kamo kuba twarateye akamo rero mu byumve si uko dushaka ubutegetsi ko hari abantu baca babyitwaza ngo none ngo utarimwo gasamweri wewe ntacyo koko je nta butegetsi ndiko ndarondera nta DICOBU ireke arondera gufata ibyo bintu mu mini icyo turiko turavuga ngaha ni iki ni uko twese dukeneye ikintu kitwongera ubumwe kandi ikintu gikomeye kandi ikintu kidukomeza twese gihesha iteka igihugu cyacu cy'u Burundi muri icyo gihe hamwe wavuka ishyirahamwe rirushwa ingufu na DICOBU urumva ko tutocemera ngo kitwe ngo diaspora y'abarundi hamwe bavuga ikintu kirushwa ingufu na BDUSA kikarusha ingufu na BCUSA kikarusha ingufu na tuvugane na reunion 257 kikarusha ingufu na BDI amashyirahamwe menshi ari hano menshi hamwe rero twosanga icyo kintu kivutse atanguvu kigira kirushwa abanywanyi n'ubukomezi n'amafaranga ayo mashyirahamwe tuvuze urumva ko kitogaruka ngo cyitwe ikintu gihuza abarundi baba muri Amerika aha muca mwibuka tukirongora video yose hari abanavuga ngo video yose ngo ntesukira abarundi bose muka twavuga tuti ni hazira indi shyirahamwe ringana na video yose duhaye bisigura yuko rero mu ico gihe ibyo turiko turavuga ni akagohe turiko turakebura umuntu wese agomba kubifata mu nzira uko abishaka kugira ngo yumve ko ashobora kwibaza ko azanye umuti ahubwo agasanga azanye ikintu kiza konona n'ibyari bihasanzwe kiza guhuhura ni muri iyo nzira rero tuvuga tuti nimba tuvuga umubyeyi wa twese ariyo diaspora ishyirahamwe riguhuza nta muntu n'umwe ategereza gusigara inyuma nicyo gituma babigize uko kizocanishamo abo bantu cyongere kijyanishemo imigwi yari itatu ibe munani ibe cumi ujye usanga dusubiye kuba nka ba bandi b'ababembe usanga badashobora guhuriza ku kintu njyewe nibaza ko umwanya ukihari kandi twarabivuze ku neza ya benshi ibi njye nuko nyenegewe nkunda kuvuga ikintu uko ndakibonye sindi wa wundi ngo ndindire kuko wanse kubivuga naho nyine hakagira ikiba mu nyuma utangura kwiyumvira ati narihe njyewe ndabivuze uko kubera amahirwe dufise akomeye nuko twese twumvikana ko amashyirahamwe yose ahari muri Amerika uno munsi atashyirahamwe riserukira abarundi bose icyo turacumvikanako ayo n'amahirwe kuko DICOBU ntiriko iravuga ngo twebwe nitwe diaspora ngo mudukurikire ayo niyo mahirwe dufise urumva amahirwe rero dufise ntituyateshe agaciro na cyane cyane reka dukorere aho nyine tudubwire aho nyine ayo mahirwe ni ayahe ko rero twese twumva ko atakiduhuza kihari reka rero tubyishyireho habeho ikintu kiduhuza twese biro de coordination diaspora aho amashyirahamwe yose azo kwiyumvamo nk'icyo gihe kugira twinjiremo twese nuko tugisha inama tugahamagagwa tukaca inama n'ingingo iyo komisiyo tukayishyiriraho hama tukayituma igikorwa kuko uyo wumvise ngo abantu bariko barahinyanyura ngo amategeko azogenga ngo diaspora ndundi uca wibaza ikibazo ayo mategeko bahinyanyura azogenga abantu bari muri Amerika ko nimba azonga abantu bo muri Amerika barabumvirije ibyo bashaka kuko nk'akaro twebwe muri video se twari twigeze kugira umugambi wo kubaka inzu y'akarori muri Kentucky turabyumvikana ko icyo gihe twari tugeze no ku bihumbi amaja hafi 40 tutangiye cotisation kuko twarabyumvikanye ko kuko iyo nyubakwa yari ya twese kandi aho yubakwa nticyari kibazo bisigura ariko rero umuntu ashobora kuvuga ngo ariko ariga amategeko atazi ibyiyumviro bya Samuel DICOBU atazi bya BCUSA atazi byande atazi ibyo bashaka none ugucubakira igiki bisigura yuko rero ugomba kubaka amategeko habanzaho kubaha iyo nama yo gutorokanya ibyiyumviro mu migwi yose igaserukirwa haba akavuga ati DICOBU umusirikare naka BDUS umusirikare naka cyane tubonye ko ari benshi akavuga ati tugira inama rero dutora abantu bangana uko tuvyumvikane ibyo nivyo twavuga kubigira uko rero bamwe baca bavuga ngo none ngo bitagenze uko nivyo gukunda barashobora kubikora mugabo experience dufise nuko umushinge wishyira hamwe urerekana neza iyo shyira hamwe icyo zovamo niyo rizogarukira ubikoze nabi uco usanga rero tugize bwa bundi usanga rero muri Amerika imyaka yose twabaye muri Amerika twari dufise diaspora imwe yari BDUSA hataraba ikibazo mugabo twese twarumvikanye ko BDUSA BDICOBU n'ibindi atari diaspora muri Amerika nta ngorane y'ama diaspora abiri atatu twari bwagire ubu rero hauza umuntu akabigira nabi tuca tumera nka Canada tumere nka Europe tumere hamusanga ama diaspora ari atanu ari cumi ngo jende ngo ni diaspora nyakuri ngo naje ngo ni diaspora yanaka uco sanuka rero abantu twari twubatse neza twumva ko dupiye guhuza tuce dusambuka burundu nako kama duje ndiko ndatera abari imbere y'ibyo bintu byose babyumve n'ibyashika abazi bavuge bati harwa ntiyari yarabivuze je simvugisha ugiye bintu bavuga ni ibintu mbona bishobora gushika
wasanga uvugishwa utabitse
oya kubera iyo migwi yose rero kubera iyo migwi yose na cyane cyane bavuga ngo BDL USA nta numwe aregera yemanga ngo iki nicyo nagishinze iki nicyo ndagihagarari je rufata ko ari sako ibyo rero bintu bitagira umuntu abihagarariye atabyemanga reka rero tuje ku kivi twumvikane inyene twubaka ibintu birimo bose murakoze
ego cyane murakoze ariko hariho ibintu bimwe bimwe abarundi bashobora kwibaza cyane cyane abarundi baba muri Amerika kuko urumva ni ibintu bivugwa kandi bishobora kuboneka burya sinzi umugari baca mu kirundi ngo n'ubudatunze inka ngo arabona aho zituruka hariho ibintu uteranya kimwe na kimwe ugatora bibiri uteranya bibiri ugatora bine muhejeje kuvuga muti hariyo n'ayandi mashyirahamwe menshi y'abarundi atigeze atumigwa mukumva yuko hariho amategeko ariko arashyirwa mu ngiro mbere no muri audio mwavuzemo amazina mwamwe tubona yasubiramwo mwavuze izina ry'uwitwa tutihenze umenga ni Diomede hanyuma mwigeze no gucishamwo umushinga ntahe tuvuga ati nyakubahwa aserukira Burundi muri Leta Zunze za Amerika nawe nyine waramushicishije muri iyo audio hanyuma tukaca tubona mu nama yabaye ku munsi wa Mungu naho tutaronsa kanya twebwe kugira ngo tuyijemwo wagiye kuvuga muri iyo nama yari uyo nyakubahwa aserukira Burundi muri Amerika kandi iyo nama yari iteguwe n'iryo shyirahamwe muvuga yitwa BDL USA ibyo byose rero umuntu abishyize hamwe aca yibaza ngo mbega byogenda gute ngo iryo shyirahamwe ntimumenye abarirongoye ntimumenye abarishyizeho ibi bibazo byose muguma mubaza ntimuronke inyishu yavyo kandi mubona yuko hariho abantu canke muzi ko hari abantu bariko barakora bakorana naryo na cyane cyane dufatishije nka karoriro nka nyakubahwa aserukira Burundi muri Amerika mwarabonye yuko yagirishije inama atumwe ko n'iryo shyirahamwe none mwosigura gute yuko ata mutazi abari inyuma y'ivyo bintu kandi hariyo abantu bamwe bamugenda murabona cyane umaze kumenya
urakoze ikintu cy'ambere ngomba ko twumvikana ko bwa mbere jewe nuko nemera ko ariko suri nima ntaka kuri byose byose nimba twarashitse hajya twageze mu mwanya muto nuko atashira hamwe na rimwe byakorera muri Amerika tuzi tutagiranye inama kuva ku ntaro ikintu cy'ambere kwari kwidentifya iyo migwi yose abantu baserukira abandi amashengero amashirahamwe imigwi y'ugaruka y'abakenyezi imenyesha bakuru murabizi ko twabatumiye mwese ntumwe ari muri
yego cyane
turavuga tuti tugomba kubaka ikintu savanya kandi nta n'umwe yatugira inama twavuze tuti tubikore hama mu ico gihe twarashoboye kubishika ko umwanya mutumaranye twatugeze ikosa gusa twakoze ari ryo ritazubira kugaruka n'amategeko twagumye twizera by'abarundi tutashize mu ngiro na cyane cyane kugatera ku igikumu twakora ku mategeko ngo twumvikanye mugatutabisinye nibyo byagarutse kudusambura ubundi bwo n'ubidi wese bigikomeye icyo nico gusa cyatuzibiye hama rero ngarutse kuri kuri BDL USA uravuza abantu abubaho babiri je nagomba ndakubwire neza ubwa mbere ko nyakuha ambasaderi dufise ngaha hari umuntu akunda abarundi bari hano akunda Burundi kandi vraiment ariko aravyifatamo neza kugira ngo arabe ingene two kwiyubaka nk'abarundi cyo rakimushimira ndakimushimira cyane jewe mu byo maze kubona mu byo twaganiriye mu byo ari karakora no munsi ndabona neza ko ari umuntu afise vision nziza ku barundi bari hano na cyane cyane kugira diaspora ikomeye yaba na Diomedi ariwe yasanzwe arongoye urwego nshingwa ntwaro nawe nyine afite umutima mwiza wo kubaka ikintu gikomeye gusa rero ikibazo kica kigaruka kuri twese ni ingene rero icyo kintu gikomeye gishobora kubaho ni ingene gishyirwa mu ngiro kuko ibyo byiyumviro byabo bubaho babiri cyane cyane ambasaderi twese turabishyigikiye kuko tutabishyigikiye twese twari kuvuga tuti ibyo ntitubikeneye DICOBU natwe turabyumva bashaka DICOBU harimo diaspora muka twarumvikanye tuti kuramwa twarakuye muri domaine diaspora tugira development no kuvuga duhagaze neza mu byo kumvikana ingere ushyiraho ikintu aho ntango warange ofisi ikibazo rero ni ingene ivyo bintu bijambore
mbega tudabakiriye mu ijambo ni bande bababwiye ngo mukuremwo ijambo diaspora mu izina rya gishyirahamwe ryanyu
oya twese muri Amerika nko nabikubwiye bwa mbere turumva ko kugira diaspora irenze imwe muri Amerika ari urupfu turumva yuko ari uruhombo rukomeye nico gituma rero mu gihe ambasaderi yatubwira ati diaspora DICOBU ni diaspora mwashizemo nibindi ndabasabye twumvikana ingene tugira ikintu kimwe twumvise ko ari amahoro twe twavuze ati ntiko bingorane ngo tumwe twita diaspora hari ikintu kindi kije kwitwa diaspora ihuza bose twarakuyemo rero iyo diaspora
aho nyine muvuze yuko nyakubahwa aserukira Burundi muri Amerika ariwe yasabye yuko kandi nibyo nibuka mu nama yigeze gukoresha mu kwezi kw'icyenda nimba ntihenze niyo iyo nama narayigiyemwo yaravuga nyine kubijyanye n'izina rya diaspora ariko nimba yarasabye ibyo hakaba hariho mwebwe mukaba mwarubashe mugakuramo iryo jambo diaspora ariko hakaba hari amashyirahamwe akikoresha iryo jambo diaspora hakaba n'iryo shyirahamwe rindi bita BDL naryo nyene ririmo ijambo diaspora kandi iryo n'iryo shyirahamwe ryoba ryaramutumiye kujya kuvuga kugirisha inama yabaye ku munsi wa Mungu none ntimwumva yuko umengo hoba harimwo ibibazo byinshi abarundi bashobora kwibaza ni kubera iki bamwe bakoresha iryo zina abandi ntibarikoreshe mbega iryo zina ryokoreshwa ryari mbega nitegeka irihe ribuza umuntu gukoresha iryo zina kuko nitwibaza yuko muri Amerika hariho itegeko muri leta iyo ariyo yose ya Amerika ibuza amashyirahamwe gukoresha izina ijambo diaspora
urakoze mu mico yacu y'abarundi turubahana donc iyo umuntu atagira icyo yubaha naho nyine shatumwita irindi zina twebwe rero turubahana nicyo gituma mwubahwa ambasaderi dusabye ikintu tubona ko ari inyungu ya benshi. Inyungu ya benshi ni ukuvuga urengera akagwi urimwo, ukaraba inyungu igihugu, ukaraba inyungu ya benshi. Twabonye yuko ivyo bintu ari bizima, dukwiye kubikora kandi twarabikoze. Ubundi bwo nta tegeko ribibuza hano, mugabo kubaha no kuraba ikintu gifise inyungu ya benshi ukagikora, nibaza kuba umuntu ukunda igihugu kandi ushyigikiye iterambere. Nicyo gituma rero DICOBU twarerekanye neza ko dusonera kandi twubaha umwubaho wacu. Twarerekanye neza ko dukunda igihugu, na cyane cyane kuvuga muti ko ikintu kiza gihuza bose two cumvikana ko nta kibazo. Abatarabikora nabo sinshobora kubavugira kuko je nserukira DICOBU. Icyo nzi cyo no ivyo twabiganiriye twese mu nama yabaye ico gihe, abarundi bose bari muri Amerika rero ngo na ambasaderi adusaba yuko ibintu vyose birimo diaspora twobikuramwo kugira ngo twumvikane twubaka. Aho ndavyemera, twarabikoze rero muri DICOBU. Urumva ico si ikibazo, ntawo biduhora ubu ngo mwebwe ngo mwabaye intambamyi kuri iki. Ica kabiri, ivyo vya BDL yose wavuze, uno munsi nshobora kuvuga ko ari vya ambasaderi nkuko babivuze. Kuko nyakubahwa ambasaderi yari mu nama nyinshi kandi murundi araja ahabona araganira n'abarundi, nkasaba yuko abarundi ahubwo baza baramwitaba kenshi yagize ibiganiro yadutumiye tukamwitaba nkuko twama tubikora, kandi murundi aratwumviriza araduha amajambo tugashikiza ivyiyumviro. Bisigura yuko rero muri BDL iyo nama yagize ntiyigeze avuga ngo iki kintu niciwanje je ambasaderi nazanye ngo mugikurikire ngo muteza kucumva. Icyo ntacyo yavuze, uwo bivukuye bamubeshe. Ikimenyamenya ni uko yavuze yuko mu vyo yashikirije, yavuze yuko twiyumvira ko ikintu kigiye kuvuka co bica abarundi bose. Bavuze gusa ko hari komisiyo iriko irabikora izozana ivyo bashitse. Twebwe natwe tuti iyo komisiyo nibanze igaruke irindire iziganire natwe n'abandi bantu basizwe inyuma bajemwo, hanyuma iyo komisiyo nk'akantu tumenya abayigize. Ica kabiri, DICOBU n'ayandi mashirahamwe nayo arungikiye abantu bayiserukira, atari uko naho tugaruke twicare twumvikane ingene ivyo bintu bijaho. Bisigura yuko nimwe natanga akarorero muri Amerika hacinwe byinshi, none ufashe DICOBU BD USA BC USA izo ya za reunion za tuvuga neza BDI n'andi mashirahamwe navuze menshi cyane, na ubaka numva biracyakora ibintu byinshi ugiye kuri aya mashirahamwe yose. Ukaturaba rero yuko nk'akaruka usanga nk'abantu bagize iyo komisiyo ni nk'umugumwe, ni nka kimwe mu gushyirahamwe, ni nk'akaruka cyangwa imigwi ibiri. Ugasanga abandi bose muce mubabwira muti kurikira nk'intama, hanyuma ibintu byose bizogenda uko. Narumva ko ibyo bintu byokoroha, bishoboka. Nicyo gituma mu ico gihe ucumenga kuko twe kubera twa tuzinanye hagati yacu turazinanye bikwiye. Wewe bwana Irene ndakuzi, wewe nta kintu wakora muri Amerika ngo uri kuraca hirya no hino, ndakuzi turazinanye. Abandi bantu turazinanye, abo bose barimwo nubwo batiyafisha bose turabazi. Ubusa umwanya wo kubivuga ko kenavuze ko ari saka kuko nta n'umwe ariko arabikora yavuga ati ibi narabikoze. Kuko icyo je ndakubwira abantu nuko ukoze ikintu cemere ucemanga ukidefande, kuko nta n'umwe aravuga ati jewe ni jewe nashinze BDL USA. Urumva umuntu ntaraboneka, bisigura yuko icyo kiracyari icyiyumviro. Ko kiri icyiyumviro rero kirashobora guhinduka, bisigura yuko iyo komisiyo nta n'umwe aravuga ati jewe je suis president w'iyi komisiyo, hanyuma ivyo tumaze gukora n'ibi nta n'umwe avyemanga bivuga. So mu ico gihe rero ivyo vyose tuvuga kubera ko tukiri mu nama, nimba warumvise inama yo kwa Mungu ambasaderi yatubwiye ati
Kwa Mungu inama
hazoba iyindi nama.
sinashoboye kuyijamo.
Yego, yaravuze ati ibibazo vya diaspora mubanze mubireke abantu b'Imana, hazoba iyindi nama ijanye na diaspora ngene twiyubaka. Aho urumva ni ijambo ry'ihumure. Urumva rero ntiharagira ko tuza guhara ingene twiyubaka muri Amerika. Nshobora gituma jena agomba kubwira abantu bose bavuga ibintu umwe wese avuga ibyo ashaka, nta kintu na kimwe kirononekara. Kandi abo bahwa navuze bafite intumbero yo kutwuba yuko dufasha kuba ikintu gikomeye neza cyane. Nicyo tuba muri izo nama tuzoganira cyane, nkavuga nti rero jewe ndatekanye kandi nashima ingene ibintu biriko biragenda. Kuri jewe ndashima kuko kubivuga amakenga afise ni kimwe mu bituma umuntu agaruka akavuga ati yamara nanihinze kuko nanje hafise experience, nanje aha narakubiswe ku ntoki kugira ngo nanjye nshobore kubona ibintu. Hari igihe navuga nti fashe inzira, nkibaza ngo ndi right, nagera imbere nkavuga nti narihenze. Ubu rero rimwe na rimwe kugira experience, kugira ahantu ukavuga uti ndihenza aho zikikira shobora kuba bisigura yuko rero ko izo nama zizoba ko zinama za diaspora zo kwitunganya zizohaba none hari uwo ha muntu uvuga ngo byarabaye kandi ina tutaranagira ni inama yo kwitunganya tutaranashyiraho niyo komisiyo tutaranayiha igikorwa ikore
kandi mwumva yuko hariho komisiyo imaze kuhagira ikiriga amategeko
nicyo gituma iyo komisiyo ikibazo ni iki kigaruka iyo komisiyo nicyo gituma bavuze ngo tubanze tureke baradusavye ko ibibazo bya gasaba twobireka tuzobiganira gukurikira bisigura ngo rindira nta muti wishibere byose birashobora guhinduka bisigura ngo turashobora gusubira hajya twari tukabyubaka gushasha tukabandanya none mwumva two tangura kuvuza induru ngo tuvuge ngo ibintu birayangaye kandi baratwemeye ko tuzoganira twe turarindiriye iyo nama izozi duhuza kugira ngo twubake ibintu twese duhurije ko twumva kumwe amahirwe navuze na ya muri Amerika Amerika sicyo kimwe na Europe umwaza kumva ngo jewe ngo ndumuyu wundi ngo jende umusenarede ngo jewe ngo ndumusene DFDD ngo jewe ngo ndumuki ugasanga biciyemo abo kwa bayari na barazaro na bandi muri Amerika suko bimeze muri Amerika turacyari kintu kimwe nubwo jewe serukira diko unda gaserukira BDUSA unda gaserukira BCUSA undi re union unda ane mashirahamwe yose hari turacyari kintu kimwe kubera iki ico kintu citwa diaspora citwa umubyeyi wa twese nikiraza icari kihari nacyo twarumvikanye ko umubyeyi wa twese wa BDUSA yahora habaye ikibazo ubu tugiye kurondera undi mubyeyi rero umubyeyi tugomba kurondera ko tutaramuronga nikiraba ikibazo gishobora kuba ni mu gihe tworo nk'umubyeyi tudahurije ko gusa aho niho hoba ikibazo kuko ashavuga ati Jesse nemera ko ari umubyeyi wanjye nanjye wose ndamwemera uyu wanjye ni naka aho rero tuba tugize ikibazo
ariko
taragera aho hantu nicyo gituma ngomba ko tugenda gukebuke kugira ngo nitugire ingorane kuko ku by'ukuri Burundi n'abarundi babahanze amaso yose bayahanze Amerika kuko ni kubera iki hari ingufu nyinshi muri Amerika tuzikoresheje neza kijya gihugu twokizamura mu mwanya muto twokora ibintu bitangaje
mbega
ibyo twakoze mu mwanya muto
ibyo nyine muri ko muravuga hari ikindi kibazo mwigeze kuvuga kijyanye n'ibintu bijyanye n'ubutegetsi ko hari abantu bamwe bashaka ubutegetsi n'ibindi ibyo mbere mbega sivyo mwosanga ari byo bituma ibi bibazo byose biba iki kibazo turiko turakibaza uko kuko nivyo mwavuze amajambo meza cyane kandi y'ukuri kubijyanye na experience mufise mwaronse ibyo mwabonye muri BDUSA amakosa yabaye n'ukuntu yategereza gukosorwa n'ibindi ariko rero ikibazo umuntu ashobora kubaza kandi turibaze ko cyumvikana nimba hariho ishyirahamwe ry'abarundi ryitwa BDUSA hakabamo ingorane ariko izo ngorane zigatorerwa umuti mbega ntimwibaza yuko ikintu ciza cyari kuhaba kwari uko abo bose bari muri BDUSA bategerezwa kandi gusubira kuja hamwe kugira ngo bazamure cyangwa baduze cya kintu kimwe nyine bahoramo hako haba ibindi bice byinshi kuko nkuko muheje kubivuga ubunyene birumvikana yuko amashyirahamwe ari menshi ni menshi cyane y'abarundi kandi ayo yose umuntu agiye kuraba avuga yuko aserukira abarundi naho usanga atari byo rero mu gihe hoze ikindi kintu kivuga ngo iki nicyo cyatowe ko giserukira abarundi ugasanga kirimwo ibice bitatu tufate kuri bitanu cyangwa ibice bibiri kuri bitanu cyangwa igice kimwe kuri bitanu ntimumva ko hariho abandi batazo babona yuko icyo kintu kibaserukira ni kubera iki mwebwe mutabona yuko ikintu cyiza cyari kuhaba cyari cyuko rijya shyira hamwe ryari hari risanzwe rizwi naho ryagiye ingorane rito baye ari ryo shyira hamwe abandi bose bugiyemo kugira ngo basubire bari novuga nka restructuration mu gifaransa sinzi ukuntu novyita mu kirundi gusubira kuri tunganya cyane cyane mu bintu bijyanye n'inzego kuko umenga umuntu agiye kumviriza aca yumva yuko umengo nako kantu karimo k'ibintu byo gutwara n'ibindi kuko nibuka no mu kiganiro cyabaye mu ndwi ishize ku munsi wa gatandatu hariho umurundi yabajije ikibazo kandi cyari gitangaje cyane yatanguye avuga yuko biraboneka neze ko amashyirahamwe yaba amashyirahamwe y'abarundi aba mu bihugu canke rya yashyirahamwe ry'abarundi ku isi biboneka neza yuko ikintu gisotegwa ko cyane ari amafaranga hamwe no gutwara hanyuma gaca avuga ati kubijyanye n'intwaro canke ibiti gutwara akavuga ati ahubwo ngo nukora bukundi bushira kwa mategeko azotuma abantu bamwe bamwe bariko baratwara ayo mashyirahamwe batazisubira guhabwa ubuzi mu gihugu muri leta n'ibindi n'ibindi mugaca mwumva yuko by'ukuri hariho ibibazo bijyanye n'ibintu by'intwaro n'ibindi mukaba muvuga ibintu bijyanye no gukumirana bamwe n'abandi mukavuga ko mubuze abahuza ahubwo tuva tugaruka ku kibazo cya nyuma cyo kubabaza ku bijyanye n'umuhuza ntimwibaze yuko cyumviro cyiza cyari cyuko wa mugwi mwavuga wari uhari kera wa BDUSA naho hoba harabaye ingorane ariko ingorane zikaba zaratorewe umuti ntimwibaza ko impande zose uko ari zibiri mu kirundi n'ubundi baravuga bati utsinzwe ribatsindaho ntimwibaza yuko byari kuba byiza mbere washaka na nyakubahwa asirukira Burundi muri Amerika iyo abibafashamo ntimwibaza ko byari kuba byiza gusumba iyo migwi ibiri yari gusubira ikaja hamwe n'abandi bakasubira bakaja muri abo muri iyo migwi ibiri yari isanzwe ihari kugira ngo hasubire hatunganye ikintu gishasha igihuza bose
urakoze kuri icyo kibazo cyawe inyishu nuko muri rusange nta kintu na kimwe kidashoboka icyo ni cyambere ikintu cyose kirashoboka mu gihe hariho ubushaka ngarutse nko muri bya BDUSA ntitwari kuja hariya twari kugera hariya yaba bamwe muri twe barasa gushaka ko kubandanya no kubaka mugakubera ko bamwe bari decide bari determinate to remain byateza kugenda kujya nyene uko urumva umuntu afite intumbero yo gusambura uko afite intumbero yo kubaka abo ntimushobora guhuza donc no kuvuga niyo ntambara nyene icibaho urushije ngo uvuge wundi akaba ari waca ashika ku cyo yashaka nkuba bagomba ko dusambuka barabishoboye muga nkubu hariho amashanse menshi yuko batazosubira nitwongera kwiyubaka neza kubera ko twagize experience twagiye turabona tuvuga tuti kumbe ibi bibaye birashoboka hama rero ngarutse kw'icyo kibazo yuko twoba ikintu kimwe tukagaruka twese muri BDUSA turabavukanye abantu bo muri BDUSA turavugana rega kandi turaganira cyane abantu bo muri BCUSA turavugana cyane abantu bo muri DICOBU turavugana cyane ibi rero bimeze nk'abajya abantu bahukana hari abantu bahukana aho umwe wese akibunda agaturira abandi bahukana bakavuga bati ujya ari umuntu wanje sino muvuga nabi twavanye neza ntitwahuje muga twasezeranye neza rero abo bantu ntibashobora gufata inzira zisa bisigura yuko uwagerageza kuvuga neza uwundi biratinda bigashika bagasubiza hamwe bakagubaka nabandi babandi rero mwahaciye ati aho uciye nturire aho uciye mvume urumva uwoye kugira ngo mugaruke ngo mwubake ikintu kimwe urumva yuko mutamufise intumbero imwe nshatse kuvuga iki rero BDUSA nabavukanye DICOBU nabavukanye BCUSA amashyirahamwe sinavuze ugiye kuraba muri rusange turi bamwe icyo tudahuriza ko gusa ni iyo leadership na structure cyangwa ibintu bitwagwa bisigura yuko rero iyo tuba turi abantu dushobora kwitunganya tukabyimarira ntibyari kugera ibyari kugera biba byarahetse mugabo n'ubu nta muti wishibera haracyarika ibintu birashobora guhinduka ikarati irashobora guhinduka ugasanga uko wabyibaza siko bigenze n'ibisanzwe bisigura yuko rero aba bantu bo muri BDUSA iki kintu turi ko turavuga cya diaspora sinsha ndaba BDUSA jewe jesha ndaba abarundi bose kuko BDUSA tugombe tuvuge ko ariryo shyirahamwe ryose ukira abandi nta ngorane igihambaye kuri jewe nuko tuvuga tuti turahamagaye ya ndwi yose turahamagaye ba bantu bose hama rero tuje inama n'ingingo niyo bavuga bati tubona ko bidi wese cyo kumara ikintu kimwe kidutwara tukabihuriza ko n'amahoro hama tukavuga tuti urero abantu bari muri BDUSA nibemere ko bashyigiye ku ruhande je ndongozi gishashe bakavyemera n'amahoro kuko isho duharanira ngaha aye ni ikintu giduhuza ubumwe inite mugigihambaye uvuze ngo je ndabishoboye ngo ndagiye kwikora ofisi nguvu ngo je ngo cyangwa ndahambaye ucutangara kuko wabyibaza si kubisanga ariko ugiye muri iyo nzandiko ndavuga nti reka turabe turi mu gihugu demokratike Amerika n'abantu bise ubwigenge turi degembya cyane ntushobora gufata ibintu abantu bo muri Amerika ngo batware nk'uko ahandi bigenda kubera ko muri Amerika umuntu afite ubwo bwigenge burimo nta muntu amara imyaka 10 nka muri Amerika upfa gushyira mu bintu ngo acakurikira yaraba ingene byaje akaraba ingene wamwinteresije ingene wamusize muri ibyo bintu byawe hama akavuga ati ibi ni ibyanje ndabibona bisigura yuko rero BDUSA yoba ishyirahamwe riserukira abantu bose muri Amerika icyo si kibazo igihambaye eske twabyumvikanye ko twabyumvikanye koko mwebwe BDUSA ubu mudutwara cyane tuvuga ati turekomeza ko BDUSA bavuga ati DICOBU turabatoye rimwe muduserukira popapa erega ikindi nacyo hari inzira nyinshi zo gusubiza hamwe abantu dushobora gufata amashyirahamwe yose ari muri Amerika akora afite abantu ati shyira ku rutonde ngaho ati mwese mufite manda nimba bapfa ubutegetsi mwese mufite manda y'amezi atatu mu kwezi kwa kane kwa gatanu uzo batwara diaspora ni DICOBU mu kwa gatandatu ni BDUSA basubwa ubutegetsi bavuga bangana nimba niko bapfa mugabo igihambaye ngaha ndiko ndavuga eske ibyo byose biri kubirakogwa twabyumvikanye ko kugira ngo tugire kuko mbona bavuga ngo one diaspora one nation one voice kuvuga one diaspora one Burundi one voice none wavuga one voice gute ukavuga ngo one voice gute utahamagaye ba bantu bose muri rusange yaba bishoboka nibitavuga tuba tubizana navyo bikavuga ko twemera kubiserukira mugabo urumva tutabigize muri iyo nzira tusha dutangara kuko namwe uzoca usange ejo hatanga kuvuga abantu bati ujya muntu je ntamvugira ujya muntu je ntaserukira ujya ariserukira rakagukiwe ujya muntu ntantwara jewe uca usanga aho gukora ikintu cyo twubatse tugaruke gusanzaza za nguvu tutumwanya kandi mu majambo hari hageze igihe twubaka nico bituma rero je mvugana BDUSA iguma ariserukira abarundi icyo si kibazo BDRUSA ari iserukira barundi cyo si kibazo DICOBU ari iserukira barundi cyo si kibazo kabaza web tv ari iserukira barundi cyo si kibazo ikibazo ni giki ikibazo ni twavyumvikanye kuko kugira uvuge ko userukira twavyumvikanye sivyo none twavyumvikanye ashora kumbera umandatere mu bintu byose shaka kunserukira hari hose ukamvugiye byo ushaka ko naraguhabwa uburenganzira bisigura yuko rero Amerika ni inguvu z'u Burundi n'abarundi bari muri Amerika kuzamura kijya gihugu ni inguvu ziri kandi muri Amerika mu byumve nta divizio zihari mvuze nta divizio no kuvuga iki none ko jewe jire twahuriye mu butungane Alphonse rwahura mu butungane mbwa turavugana n'abajama yega turafite aho duhurira tuma turabajama turaganira BCUSA Marte ari we perezida wayo n'abandi bakorana n'abajama turafite aho duhurira abo n'abagenzi nta muntu n'umwe uza kuvuga ngo twarankanye runuka keretse wa muntu nyene abantu nabo bavuka bafite inzigo barabaho uyu nawe ntushobora kumuhindura mugabo ibyabaye muri BDUSA nibintu byaduciye mu duce dutoyi mugabe bitadutandukanije ngo tuvuge yuko ngo uciye ngo nawe uciye ngo ubikiniye iki n'ikintu gikora abo nabo mugabo bamwe muri bo ntibabura hari abantu usanga bafite inzigo vraiment mbi bamwe bavuka nyine bafite imitima y'abarozi abo ntibabura ku isi mugabe igihambaye ndiko ndavuga ngaha nuko ibyabaye twese isaha tuvuga tubona ko dukwiye kubaka ikintu kiduhuza kuko yaba BDUSA yaba DICOBU yaba BCUSA yaba amashyirahamwe twe tuvuga tuti baga none nta hantu twoza turahurira basi tuvume duhurira mu ishyirahamwe yaba hari hakabare keza abantu bahurira ko muri Amerika bavuga ati duhurire ngaha basi kuri aka kabare tuze turabonana basi duhurira kuri restaurant nziza mugabo none ko atabihari
oya
tugomba kuba icyo kintu
nzobatumira kuri kawaza tuzi turahura hano tuganira
kabisa yaba bikunda tugahura fizikuma twavuga tuti hari ikintu byuza abantu bari muri Amerika nico turiko turarondera rero wocha azavuga ngo nakibazaniye uhe ngaha kijya ni mucemeye ntibikunda mwico giye ntibyokunda kuko ubugitwaye reka nabisubiremo bwana rero urabizi Amerika Amerika itandukanye n'ibindi bihugu kubera ko nimba harabaye amashyirahamwe menshi muri Amerika muga BDUSA twabaye successful icyo nama atazocemera nanwa atanacemera mwari mwakoze ibintu mwari mwageze ahantu uvuga tuti twese amina birakunze mugabo twasanze twari bagiye gushiramwo igufuri ahantu hama rero umuntu aruguru arinjira birameneka nibisanzwe Mugure turiko twubaka ikindi gikomeye kiruti cyari kigenzweho icyo gihe. Dufite rero experience. Dufashanye tucyubake neza kugira ngo babandi bavuga ati BDUSA mwari mwakoze. Nta muntu numwe muri BDUSA. Uzombwira umuntu avuga ngo jewe ngo ni mwampamagaye ngo ni mwasizemo ahubwo niwe yikumira. Akavuga ati jewe ntacu mwampamagaye navyumvise muga nta mwanya w'izyo bintu by'abarundi mfise tuzohurira imbere. Aho uwo muntu agaruka kwidoga. Rero nimba bagomba ko twubaka ikintu gikomeye nibaze kandi ndazi ko bazobikora kandi barabitwemere bavuze ko bazotuma ko mu nama nibaza ko bazokugura mikro hanyuma tukavuga abantu bakavuga bagatanga ibyiyumviro ama tukubaka jeho naho mpagaze nta kindi murakoze
ego cyane reka turangize ikiganiro ku kabazo ka nyuma tufatiye ku kiganiro twumvise ku munsi wa gatandatu ikiganiro cari categuwe n'abasanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abarundi ku isi diaspora ndundi twarumvise abarundi batari bake bavuga ico kibazo nyine turiko turaganira ku uyu munsi cy'abaserukira cy'ishyirahamwe riserukira abarundi muri Amerika muri iryo shyirahamwe ry'abarundi ku isi rero benshi muri bo basaba yuko iryo shyirahamwe ko ari ryo bumvikanisha byo kumvikanisha abarundi hanyuma iryo shyirahamwe nayo inyishu ryagirira atanga ryavuga riti oya twebwe ntiturabe ibijanye n'igihugu mwebwe muraraba muraganira hagati yanyu canke murondere abandi bo bafasha hanyuma aha mwavuze muti murakeneye umuhinga yobahuza niryo jambo mwakoresha muti umuhinga yobahuza mbega umuhinga mwibaza yobahuza canke yohuza barundi abatatumiwe nabo ariko barategura ibyo ayo mategeko n'ibindi byose uwo mwibaza yobahuza kandi mwokumva yuko yokwemegwa na bose yobarinde
urakoze reka mere kuri ico nyene mvuze umuhinga simvuze wabinonosoye ubiza amashuri menshi afise doktora kuko hari igihe twitiranye ibintu jewe sinavuze umuhinga umuhinga navuze ni kuvuga ni wa muntu atumbereye agororotse atagoramika ibintu adaca mu nzira za hafi ataca mu binywabi muraca mu nzira itumbereye avuga ati iki kintu ni kibazo iki kintu ni tucubatse kigakomera ni inyungu y'igihugu si inyungu ya kagwe si inyungu ya jewe ni iy'igihugu kuko abantu turi muri Amerika jewe nta mwana karo kuri BDUSA twarashobora gukorekta ibihumbi 10,000,000 mu ndwi imwe tugenda tugafasha abantu bagize ibibazo Burundi Bujumbura twafashije benshi abari mu bitaro tukabasohora imyuzura tugafasha mu masegonda make none hari inyungu ihambaye kuti niri yahishira hamwe avuga bati twe twarashobora gukorekta ibihumbi 15 mu ndwi imwe nibande aho rero uko twaciye mu nzira igororotse atari y'ibinywabi twavuga tuti turabarundi twese utwara BDUSA uzobitwara bizoca mu matora kandi ko byagenze kandi komisiyo ya mbere yagiye twashyizeho tuyumvikanye ko bisigura ngo rero nyakubahwa ambasaderi nawe rega acara umuhuza kandi nawe arabishoboye nawe ni muhinga kandi azi ko azobishobora nyakubahwa Diomede we basanzwe ari mu rwego nshingwantwaro ku isi nawe nibaza ko azobishobora kuko nabona abantu nemera nibaza ko batazokwemera guca mu nzira za hagufi bazovuga bati turabona ibibazo byahabaye reka tubikore mugabo kubera ko twamaze kubona ko tuvuga ibibazo byacu kamenga ntibabyumva nicyo gituma twashimye kubishikiriza muri njyana ama turavuga tutimara ibintu birashobora gufata inzira bitari gufata kubera ko umuntu aguma avuga umenga ntibabyumva umenga niho bari mugumenga ntibatwishura neza abatubwira ngo rindira ngo inama izoza nubu turashyarindiriye inama muka kugira ngo rero turindire twizeye cyo twa twashobora kuvuga tuti none ka abanya kwa murongo we diaspora ndundi ko mwashizeho komisiyo ijejwe gutunganya no gufasha mu bihugu habayeho ibintu byo tudumbi Amerika ikabirimo mbega uwo mugwi ko tutarawubona muri Amerika n'abarorerezi bararorera gusa batarindira bagasukamo mabisi bigoranye canke baza intambara zitaratangura no kuba nshinzwe cyo cyashatse kuvuga ni baza abantu bataratangwa guterana amajambo kugira badufashe bisigura yuko je n'icyo gituma twavuga tuti uwo mugwi rero kuhari washizweho na diaspora tukaba turi ko twubaka ikintu diaspora icyo bita organisation pays izokorana n'iyo diaspora hamyo diaspora nyene hari umushinga na Diomede nyene na nyakubahwa president Eric bose barashize hamwe bagasinya kugora kwa pro twabonye rw'abagize iyo commission ni igiki gituma iyo commission itoza muri Amerika ngo ikore ni igiki cyo cyagituma uwitwa Diomede ari warongoye gushingwa ntwara waca agomba kubikora kandi hari windi commission bemeye koza kudufasha koko reka ndabivuge nyakubahwa Diomede arabizi nawe nyine cyo muri Amerika arabizi arabizi ko ari mwagahazi kandi arazi neza nawe nyine ko atari mu kibanza cyiza cyo kuvuga ngo yoduhuza ibyo arabizi ibyo rero kwabizi akabazi ko ari mu kibanza atoshora kuduhuza neza kuko murabizi ubucurubanza bw'abavukana ararangamiza utararangamije ntishobora gucurubanza uzojyanisha ubekajyanisha imiryango aho bugaruke bakupfume bisigura yuko rero ko ibibazo bihari kandi tubizi ntacyo tumarira ijya komisiyo iguma irorera ngo irarindiriye hanyuma izoze itagikunda na hagizoza bavuga bati oya mwarihe cyavuga ati mwaracerewe kuko akazi kandi ni mwagakotse bice bibanka kujya mu bibona iyo habaye ibintu by'intureka abantu barorera bikabananira kubikemura kandi byari bigikunda jewe rero inzira ni zibiri inzira ya mbere nuko ababubu bacu babiri biracakunda ko muri Amerika twitunganya nibyo komisiyo itaje birashoboka muga byose bizova hehe byose bizova kuri aba bantu babiri umwubaha wa mbere nyakubahwa ambasade na nyakubahwa Diomede kuko muri Amerika turabubaha turabafata nk'abantu badukurira kubera ko ubwa umwe aserukira abarundi Burundi mu muri kino gihugu natwe tukaba turi abarundi umukuru wa twese hanyuma ubundi akaba ari ubuduserukira muri diaspora akaba acejwe gushingwa ntwaro ubu nawe turamuha icyubahiro cyiwe nk'umuntu adukurira abo babiri rero barashobora kubyifatamo neza bikagenda neza muri Amerika kandi atamunajemo mugabo bakabyifatamo nabi ya komisiyo ya diaspora nayo ikagumirorera ikagumirona ko ibintu ariko bigenda uko byagenda bakaguma barorera nabo bazokwifuza kuza bavuge bati namwe ntitukibakeneye uca usanuka rero tugeze hehe tugeze muri cya kibanza bavuga bati muri Amerika byayangaye gute hari habo kwa bayari hari wa kwa shoferi hari wa kwande hari wa kwa poro na baranaba ati none byagenze kugira mugere hino no kubera ko wanse kugarura impeni ikiri hafi irenze imirambi wabiranga ibi rero ni ibintu bigaragara umuntu wese abona arabona ko bishoboka mu gihe batuvuga bati twubake ikintu kirimo bose cya bose dusubire inyuma twumve ibyiyumviro by'abantu ntitugende ku byiyumviro byacu kuko nabona abantu nabo barashobora kwihenda kuko nk'ubuye ushobora kuvuga ngo ngomba je Samuel ngo nubakire abarundi amabomba cyangwa abubakire ikintu ntabagishije inama naho nyine naho wari umugambi mwiza gute ntushobora kureisisa ntushobora naho wovuga ati ndaguze indege yanditse ko Burundian diaspora ni iy'abarundi utabagishije inama nta murundi azokubera umukiriya azovuga ati icyo ni iki wawe nawe mwagikoranye sigura yikoreye niba tugomba kubaka ikintu gikomeye nibumve ko twese turi abantu hanyuma hageze kubaka nta mukuru nta muto kuko uzana umusenyi arakenegwa uponda ubudongo arakenegwa uzana itafari arakenegwa uje gutera inyundo imisumari rwose n'umuhinga mu kazi kiwe ko turiko turubaka rero ntuvuge ngo ndakomeye ntuvuge ngo cyenda bishoboye ntuvuge ngo ndi iki mvuga nti wewe urafise ibyo ushoboye kandi aho uri ku ngazi yawe turakubahira icyo mugana uriya muntu muto 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 cyane uriya turamukeneye kugira ngo adufashe kuba ikintu gikomeye kuko nawe nyine ajya amadolari abiri yiwe turayashaka nihagera gutabara i Burundi nihagera gukora ikintu turayakeneye kugira gukora ikintu gikomeye icyo rero nicyo nagomba kubwira yuko aricyo kintu gikeneye umuhinga umuhinga ni umuntu uvuga bati nta mwana n'ikinono uvuze naho ngo umwe babiri batatu bane ngo mwe ko turyumva ko ngo biratunganye bizotungana ntacu mugabo inyuma uzobona yuko ahubwo bitatunganye byabaye bikurusha bisigura yuko rero umwanya uracyari wo kutunganya nicyo bituma ngiye nkumuriza abantu bose nk'abanywanyi bandi kubwa mbaza none ibintu ko bimeze uko ngo tubigire gute ngo bigende turi sawa turacyari sawa kuko nta kiraba igihambaye nuko twamaze kuvuga aho duhagaze kandi tukavuga twemanga ikibazo abarundi abarundi nibajya tuyaga arakureka ngo genda turi kumwe utukupa moja hapo hinga bigera imbere bipangane atukwigarama wasanuka n'abantu iyo komisiyo umwe atanguye gusohora ijwi avuga ati jewe birya bintu nabigiyemo ntashaka kubera iki hageze ahantu bibona ko bitaye intumbero rero jewe nabaye ndivugira imbere y'igi ndavuga ni jewe
kandi burya kuvuga kare ni byiza kuvuga kare
jewe nka Samuel Ndayiragije aho oye jewe ndahabona ikibazo mugifate nk'amacamukire kimwe icyo n'ikibazo abandi nabo bashaka kuvuga bati yo kubera naka reka manze mpore mugabe bimaze gufata inzira bitari gufata bakabona hatangwe kuvuka abandi biyita abandi n'abariye bizoca bigora gushyira hamwe abarundi bizoca bitugora cyane tuzatangura twese kuvuga tuti habaye iki none rero haracyari kare kuco wagarutse ikindi kibazo cyane wavuze ku bijyanye na BDR sinzi ikintu wakivuze ko mugabe ibintu bikuru bikuru nibaza ko ari ibyo
bikuru bikuru byari ibyo byo kumenya uwo muhinga uwoba ari we reka rero tubashimire ku kanya muduhaye kugira ngo mushobore gushikiriza ibyo muyumvira kuri icyo kibazo kiguma kiko kiravugwa muri Amerika
ego sitakumvise neza wacitse
nti reka tubashimire rero ku kanya muduhaye kugira ngo dushobore kuganira kuri icyo kibazo kiguma kiriho kiravugwa cyane hano muri Amerika haba mbere no mu manama agenda arakoreshwa n'abajeje amashyirahamwe ya diaspora
urakoze ndagushimiye ariko mbere yuko ngira reka mvuge ni nk'agakominike ko DICOBU twe turi ku kivi kuko wambaje ibintu byinshi bijyanye na diaspora y'abarundi ukamenganisha ndayitwara kibaje nitwa na DICOBU
oya ahubwo hayo byinshi ntababajije nubabajije ariko nabonye ko byiza nubireka
ego ntacyo uretse ko nigeze kuba ndoboye video yose ariyo yari diaspora y'abarundi urumva ntacyo ibyo shobe ndashobora kubivuga ku mugabo natanze amakenga yanjye hama ndagomba kuvuga muri DICOBU dufite inama ikomeye cyane izoba muri Tennessee kuva ku magenerezo ya 2007-2009 tuzoba turi muri Tennessee azoba ari inama kaminuza y'abarongozi bose mu ntara zose turiko turiyubaka bizoba ari ibintu byiza cyane biruta ibyabereye muri Ohio hanyuma tuzaba kandi dufise n'amahiganwa y'abigeme cyo bita Miss Burundi USA 2022 murazi ko ibyo twarabigeze kubigira mu 2017 niho umwigeme mwiza w'akarangane wo bita Miss yatogwa ubu rero twabonye ko icyo kugwa cyobandanya niko bure tukaba turiko turabikora tuba dufise kandi igiteramo cy'aba abaririmbyi bakomeye bahambaye bo ngaha bidahindutse n'abandi bo hanze tuba turiko turaryoherwa nkaci rero ndabatera ka mu mpere kuri mwembwe ko mu kwezi kwa gatanu twahurira muri Tennessee twarukana kera muri Memphis Tennessee hanyuma dufise n'abandi bazo bavuye mu ntara zitandukanye muri rusange dutumiye umurundi wese cyane cyane ku itariki ya 2008 azaba ari umunsi mukuru w'abarundi bose babishoboye guhashika tuba turiko turiryoherwa mugabo mwumve ko DICOBU turi ku kipe twebwe rero nta majambo dufise tuvuga tugomba ko dushyira imbere DICOBU kugira ngo bize birivugire kandi nkuko nabibabwiye abatari muri DICOBU saba sibaje n'abagenzi n'abantu dukorana kuko n'ubu turafite ibyo dukorana nubwo tutahuriza kuri iki tusandi duhurira bisigura yuko rero ntumiye bose bazozi cyashaka ku itariki 2008 zaba turi muri Memphis Tennessee abandi bo muri Memphis Tennessee rero akazi barakagerageza ko kubabona twaherukana kera bisigaye ndabashimiye ngene mwatwiyumviriye ko tumira muri kino kiganiro ahama ndumwana w'umuntu sabye imbabazi ko natsitaje warabye kino kiganiro uzokiraba imbabazi mugabo icyo navuze nuko ivyo navuze nabikuye ku mutima kandi atawabintumye kandi bindimwo kandi ari hose ndavyemanga ndavyemera kuko ari namakenga amakenga nayo ugukibura abari umuntu muzima
yego cyane
hakwa kosha akakosha ibintu je rero navuze nkebura umuntu wese yagwa n'iki kibazo kugira ngo ejo agenda ahonyora ahantu abona ati hajya arashobora kuba ikibazo reka turangire tugitunganya neza bisigaye nshimiye ambasaderi wacu nshimiye nyakubahwa Diomede kandi zigiye ko inama bazodutumira ko mu minsi ya vuba azaba ari inama izodufasha nk'uko babitwemereye kugira ngo tuyubake hama nkakira kama barundi bose nagiye umuntu avuga ngo abantu ibintu biri kubigenda mu nzira itari yo navuze amakarite meza yabo bubaka babiri nuko afite intumbero yo kutwubaka natwe reka tubafashe kwiyubaka kubafasha nuko tubabwira icyo twiyumvira ntitubabwire ibyo tubona tubabwire ibyo tubona n'ibyo twiyumvira kugira ngo bikorere ko ama bidufashe murakoze
yego cyane turabashimiye kandi mushinga ntahe Samuel Ndayiragije musanzwe murongoye ishyirahamwe DICOBU naha rero nshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro cyacu aho kigarukiye tuzosubira rero mu kindi kiganiro n'undi mutumire naho utaha muri kumwe nanje irere uri nkuru